Sanibona guys, sekuphinde kwakhona osinikelelayo futhi umfowethu uSibu, uJohn Sibuda. Naye uthe nje hayi sithe ake ngiphonze nami esosweni. Hayi siyabonga John Sibuda mfowethu. Okay, ngithe akacela imovie, ucelileke. Naye ke imovie yakho awuthe yami uthe iMatriarch. Nanso ke ngicathi uze enjoy iMatriarch Sibu imovie yakho mfowethu. Thank you. Ngicela nokubonga ngomnikelo wakho awuthe yami bathathu manje. Impilo Nhle Mpele, uZandile Mazaza, uJohn Sibuda. In fact, umuntu ongivulela iy'nhlanhla uMpilo Nhle Mpele sisiwami uthe nje uma uqala ngayo yeza emnikeza. Ngiyabonga fethu John Sibuda, naye imovie yakho iMatriarch. Danko.
Sanibonani yanamhlanje imovie siyiqala ngababili abashadile. Owesifazane wayekhulela ugama lakhe uRachel, ehambisana nomkhwenyani wakhe igama lakhe uMatt. Besendleleni babedrayiva behamba kahle up until babona phambi kwabo emgwaqweni sekunento eyivimbile. UMatt wayejikisa imoto elandela umgwaqo la ovulekele ngakhona. UMatt wayeshayela engasanakile washayisa isihlahla esasiwele emgwaqweni. Ngaleyo ngozi yokushayisa isihlahla imoto yafa, okwenza ukuthi bangabe besaba nayo into yokuhamba. UMatt wazogibela esihlahleni ezama ukuthola i-network ngesikhathi zama ukufonela i-breakdown noma i-tow truck ezomdonsa. Ngenhlanhla uMatt ngoboya ephezulu esihlahleni wabona umuzi owungekho kude nalaba bekhona. UMatt beno-Rachel bahamba ngey'nyawo ngoba babengasenayo imoto yokuhamba bezama ukuyofuna usizo kuloyo muzi. Kodwa bathi besahamba babona ibhodi elalibhala ukuthi abavumelekile abantu abangaphandle ngoba le ndawo i-ownwa privately. Kodwa baqhubeka khona kunjalo ngenhloso yokufuna usizo. Bathi sebengenile kulelo plazi babona sebelandelwa imoto ngemuva. Le ndoda yababona bathi sithisa batshela ukuthi abaphume eplazini layo. UMatt wazama ukuchazela umnumzane ukuthi bona benomkakhe uRachel badinga usizo bafelwe imoto emgaqweni. Noma kunjalo kodwa le ndoda yayibelesele ngokuthi abahambe eplazini layo. Kodwa le ndoda yathi mayibona ukuthi uRachel ukhulelwe, izwa nokuthi uRachel ukhulelwe ingane yomfana, le ndoda yabamukela. Yakhuluma kwiradio uOva itshela unkosikazi wayo Agnes ukuthi bazokwemukela izithandani ezimbili kanti futhi owesifazane ukhulelwe, ukhulela ingane yomfana. Unkosikazi kaBobby uAgnes wezwakala ijabula kakhulu, watshela uBobby ukuthi akeze nabo bamekelekile ekhaya. Kodwa uMatt beno-Rachel bachazela uBobby ukuthi kahle kahle bafuna ukusebenzisa ifoni bona abezile ukuzovakasha. UBobby wabatshela ukuthi ifoni isendlini, basebenzisa ucingo lasendlini, abasebenzisa ama-cellphone ngenxa yokuthi i-network ayikho. Wathi uBobby kodwa nje unkosikazi wakhe bengajabula ukubona kakhulukazi umuntu okhulelwe ngoba abantu kule ndawo bayivela kancane, ucela badlule noma baphuze nomitiye. UMatt beno-Rachel bangena emotweni kaBobby bahamba naye. Besendleleni uRachel wabona intombazane egqoke ingubo emnyama imbuka. Sebefikile ekhaya bemukelwa uma wakhona uAgnes namadodana abo amabili okuDavid noLuke. UAgnes watshela amadodana akhe okuLuke noDavid ukuthi abathathe izikhwama zezivakashi bayozibeka endlini abazolala kuyona ngoba vele sekuhlwile, sekufanele balale bazovuka kahle ekuseni sekukhanya. Iy'thandani zajabula kakhulu zithi bezingakulindele ukunakekelwa okuhle kanje ngoba nje inhloso yabo bekukuboleka iselfoni kuphela. Babengiyazi ukuthi uAgnes ubalalele ngesikhathi bekhuluma. URachel wethuka esephinde ebona le ntombazane ayibona endleleni futhi. Kodwa kwathi ngesikhathi etshela uMatt owathi umkhwenyana wakhe akaboni muntu yena. Kwathi ebusuku uRachel noMatt babizelwa ukuzodla idina kanye nomndeni wonke walayikhaya okuhlangene. URachel wabona isithombe odongweni esinale ntombazane akade ayibona ekuqaleni ishuthe noRachel noBobby. Wabuza ukuthi uba intombazane, uAgnes waphendula ngokuthi intombazane igama layo Faith indodakazi yakhe. UAgnes watshela uRachel ukuthi uFaith okwanamhlanje akekho kwidina. Wachaza nokuthi empeleni zonke lezi iy'ngane ey'khona la ekhaya wayi-adopt-a ngoba bona benoBobby abaphiwanga inzalo. Emva kwedina baya erumini yabo kodwa uRachel wayeseqala ukuba ney'nsolo ngalo mndeni. URachel watshela umyeni wakhe ukuthi into yokuqala nje ukuthi bavuke bahambe ekuseni kanti futhi bathola ukuthi kukhona umuntu obalalele ngesikhathi bekhuluma. UMatt wambheka akangambona lowo muntu. UMatt watshela uRachel ukuthi kungenza ukuthi ukhathe yakalali. Ngakusasa uRachel wavuswa umuntu wesifazane okhalayo noMatt wayengasamboni eduze kwakhe. Wathola ukuthi ile ntombazane kade ayibona ngaphandle ikhalela abazali bayo ababulewe. Yatshela uRachel ukuthi igama layo Eli Adams, abazali bayo babulewe uBobby noAgnes. URachel waphaphama wavuka ngoba wayekade ephupha. URachel wachazela uMatt ukuthi lo Faith ebebekhuluma ngayo noAgnes igama lakhe uEli Adams, uthi abazali bakhe babulawa uBobby noAgnes ethi umbonile ephusheni. URachel wathi akasafuni ukuba endlini, watshela ukucela uMatt ukuthi abahambe njengamanje. Ngempela uMatt noRachel bahamba kodwa bafica ukuthi umnyango ukhiyiwe. uMatt wathatha ukhiye kodwa ngebhadi ukhiye ukuvula wawela phansi. uBobby waqhamuka emva kwabo sebevulile umnyango bamtshela ukuthi indlela yabo bazoyiqhubeka bahambe ngenyawo. uBobby wayemile edle iqanda eliboyiliwe wathula wababuka ngaphendula. Bathi bephuma bazithela kuDavid noLuke ababebalinde ngesibhamu ngaphandle. uDavid washaya uMatt ngesibhamu ekhanda noBobby washaya uRachel baquleka bobabili. Ukuhamba kwesikhathi uRachel waphaphama eseboshwe ngeketanga esandleni ebuza ku-Agnes ukuthi uphumyeni wakhe. U-Agnes watshela uRachel ukuthi uMatt usezulwini manje. Ngaleso sikhathi uDavid noLuke babembaya ithuna likaMatt abazomngcwaba kulona. uMatt bamkhumula bamshiya inqunu bemkhiphe ngisho i-underwear. Kwathi lapho uLuke esethi uyambulala uMatt, uDavid wamtshela ukuthi abamngcwaba ephila. uLuke wajikijela ugwayi ebhokisini likaMatt emtshela ukuthi useubhema phambili. uRachel yena wayesesikwa sekuyisikhathi sokuthi abelethe ezobeletha ngosizo lika-Agnes. Emva kwesikhathi uRachel wabeletha kodwa ingane kwakungasiyena umfana kwakuyintombazane. u-Agnes wathatha ingane wahamba nayo ngesikhathi uRachel esimemeza efuna ingane yakhe. uRachel wakwazi ukuqaqa i-cable tie eyayimbopha esandleni wawuthatha isiphambano sasilengodongeni wabuyela embhedeni wapretend ingathi akaze avuke. uRachel wasakaza u-Agnes ngesiphambano ekhanda kodwa uRachel akakwazanga ukuya ndawo ngoba uLuke noDavid bambamba belekelela u-Agnes bambopha ngama-cable tie umlenze emlenzeni nasey'ngalweni. u-Agnes wavuma kuRachel ukuthi vele abazali bakaFaith wababulala wathi naye basazombulala alandele umyeni wakhe kodwa okwamanje basamdingela ubisi lokuthi ancelise ingane. bamgqisha indwangu emlonyeni bahamba bayombeka endlini ehlala ukudla kwamahhashi. u-Agnes wamkhipha ubisi ngephampu bemcindezele phansi. uMatt wayesebhokisini engcwatshi ephila wayesebenzisa ilighter efuna ukukhanyisa. uMatt wayevalelwe kwi-crate wabona ukuthi ungcwatshi ephila. uMatt wazama ngayo yonke indlela ukushaya lelo bhokisi agqitshwe kulona ukuze aphumele ngaphandle. uMatt walwela ukuphuma waze wagcina ekwazile ukuphuma engagqokile. uMatt waqalaza indawo engazazi nokuthi uphi engaboni bantu. uMatt wagijima wahamba waze wafica endaweni engathi umfula onamanzi ahambayo empophoma wafika wazikilina lapho engagqokile. uMatt wathola nendwangu ayibhinca ukuthi azifihle. nonkosikazi kaMatt naye uRachel wayelwa nokuzikhipha eketangeni ayiboshwe ngalo waze walala phansi uRachel. uRachel wanikezwa yile ntombazane kade ibona amanzi okuphuza nento edliwayo. uRachel wayicela intombazane ukuthi imtholele something azoyiqaqa ngayo kodwa intombazane ayimphendulanga. uRachel yayimshiya yahamba. sesibuyela kuMatt wayehamba egijima efuna umgwaqo ohamba iy'moto wafica amadoda amabili ayekhempile. uMatt wathi maye wachazela la madoda azitshela ukuthi umuntu odakiwe noma ohlanyayo bebona nangendlela agqoke ngayo. babemhleka bengafuni nokumnika usizo. lokho kwamcasula uMatt wagciniselwa nabo. uMatt waginqa esibhakela la madoda wathathela iy'mpahla zawo zokugqoka nombese wawo wabashiya kanjalo. wathi abamiyalela umgwaqo omkhulu ohamba iy'moto wabaphosela umbese wabo wathi sebeyosala beyiqaqa wahamba. u-Agnes namadodana akhe uDavid noLuke babephethe ingane kaRachel becomplaina uDavid noLuke ukuthi le ngane iyintombazane ingane edingekala la ekhaya emfana. u-Agnes watshela amadodana akhe ukuthi awakhululeke wathi bobabili abafani bakhe bazokwenza ucansi noRachel usuku nosuku uyozamithe azale intombazane. uLuke noDavid babesaplana ukuthi bazoyenza kanjani i-sex ngoba babengakaze bayenze empilweni yabo yonke. bangena endlini ehlala ukudla kwamahhashi sebeyoqala umsebenzi. uMatt naye wayesebuya ekuzobheka unkosikazi wakhe wasizwa intombazane eyamkhombisa ukuthi uvalelwephi. uLuke benoDavid sebethi bayaqala bamdlwengula uRachel wafika khona lapho uMatt ebasakaza nge-steel pipe bashona khona lapho bobabili. uRachel wajabula ukubona ukuthi umyeni wakhe uMatt usaphila wamtshela ukuthi ingane yabo isizelwe bayithathile futhi bathola ingane yentombazane. uMatt wajabula ukuzwa lokho washaya leli ketanga elibopha uRachel. uBobby no-Agnes bawuza umsindo wepayipi ngesikhathi uMatt ekhulula uRachel. uBobby wathatha isibhamu sakhe wabafica uRachel noMatt sebehamba. uMatt wavikela uRachel efuna kudubuleke yena. uBobby wamdubula emhlane wabuya waphenduka wamdubula esikhweni wabuya wasakaza uRachel ekhanda ngesidunu sesibhamu. uRachel waquleka. uRachel waphaphama eseboshwe ngeketanga wathola ukuthi nale ntombazane iboshwe kanye naye. endlini sibona u-Agnes egcobula kunoDavid abashonile nge-makeup ebusweni. uBobby watshela unkosikazi wakhe ukuthi sebeshonile bafana kabadedele babangcwaba abafana emathuneni. uBobby watshela u-Agnes ukuthi akugoduka ekhaya kodwa u-Agnes wanqaba ukuhamba watshela uBobby ukuthi akahambe kuqala usafuna ukuvalelisa kubafana bakhe. uRachel nentombazane babeboshiwe bakwazi ukukhipha iy'tini ezayihlanganise neketanga bakwazi ukuyikhulula bakwazi ukuqaqa amaketanga ababeboshwe ngawo ngaphambi kokuthi bangene endlini ka-Agnes ukuze bayothatha ingane ka-Rachel. uRachel wayifica wayithatha ingane yakhe ayijabula ukuyibona ingane yakhe ukuthi esaphila. Nobhobho wafika esebuye emathuneni. So bobabili babengena choice ngaphandle kokuthi bacashe kwi-closet. Besacashile uBhobhi wabona ingane ukuthi isakhona.
Wathatha i-breast pump esethi kumele kuyosengwa ubisi lebele ku-Rachel. Wafika endlini kaMahashi wathola ukuthi abantu ababeboshiwa basekho.
Wathatha isibhamu sakhe waphindela endlini. Kodwa kulokho uRachel wayengasafuni ukucasha. Wacela kuBhobhi ukuthi ucele ukuthi ingane yakhe ayincelise direct ebeleni. Lungakhishwanga nge-breast pump. UBhobhi wabeka isibhamu phansi wavuma.
Kanti siyathola ukuthi uRachel wayengaphethe ingane, wayephethe indwangu engenalutho. URachel wagwaza uBhobhi wambulala. Waphuthuma wathatha iselfoni kaBhobhi wafonela amaphoyisa. Khona lapho no-Agnes wafika. U-Agnes wanothisa ukuthi endlini ekuhlala ukudla kwamahashi abasekho abantu ebebeboshwe khona. Wathatha isibhamu walindela uRachel ngaphandle. U-Agnes wabuye wathatha ugandaganda wahamba ngawo. URachel nentombazane bazama ukuyophuma bephethe isibhamu sikaBhobhi. Bangena emotweni kaBhobhi kodwa bangawuthola ukhiye ukudumisa imoto. U-Agnes wayebabuka ebalinde ngasesangweni. U-Agnes wasondela nesibhamu ezobulala uRachel. Kanti noRachel wathatha ingane wayinikeza intombazane ephethe isibhamu sikaBhobhi ukuthi aqondane ngqo no-Agnes. Badubulana uRachel wabheja, u-Agnes wadubula uRachel engalweni. Kodwa kwathi lapho Agnes esezama ukuyothatha ingane kaRachel, uRachel wambamba. Wambamba ekhanda eliqinisile phansi elishayile iphindelele. URachel nentombazane bahamba, bahlangana namaphoyisa ayekade efonela uRachel ngefoni kaBhobhi, ayelandelwa yiambulance. Odokotela namaphoyisa bathi besabuza koRachel ukuthi kwenzakaleni, kwaqhamuka uAgnes owayengashonanga ephethe isibhamu. Owathi uzama ukudubula uRachel kanti amaphoyisa aseduze ambeka phansi ngenhlamvu. Kodwa amaphoyisa amangala uma ngabe ethi uRachel usizo uEli Adams ngoba amaphoyisa athi leyo ntombazane kudala yashona ngoba naye uRachel wathi esemfuna akangamthola. Esithola ekugcineni ukuthi uRachel ubekade sizwa isipoki sentombazane yabulawa uAgnes noBhobhi.